That's the pony.
Oh yeah, more.
tutaachana kidogo. Mimi niende mbele niseme hivyo niingie. Na wewe uende uingie. Sawa?
Sawa.
Thank you.